What up, my people? Welcome to the Dreamers Family. Yeah. Ni gute womenya ko uri kurabeshwa muri relation. So, twese turashaka gukundwa no gukunda. Ukunze ugakunda nico kintu cy'ambere kiryoshye kuri isi. Nta kintu na kimwe gisumije. Naho gira amahera ngana gute udakunze cyangwa udakunze uba wumva umenga byose ni zero. Ariko ufise umuntu agushigikira muri kumwe mu byumva cyo kimwe agukunda ubuzima bwose buca bworoha. Ariko nuko babimeze uko ntituba dushaka kubeshwa tuba dushaka tuba muri relation iri réelle ego ariko ivyo kwise ntivyoroshe rimwe na rimwe hari abantu basanga bari obligé kubesha kugira bashobore kubaho ugasanga bariko barakoresha abandi kugira bashobore gusurviva canke bakanabigira ningeso ego so uno musi tugira tuvugane ibimenyeso 10 bishobora kukwereka ko uwo muri kumwe ariko arakubesha ego ariko aragutrompa. Ikintu cy'ambere cyerekana ko umuntu muri kumwe atagukunda nuko umunezero wawe ntabwo ariyo priorité yiwe. Ton bonheur c'est pas sa priorité. Ego. Naho mu buzima bwa misi yose je n'amavuga ati bonheur yawe ni wewe uyikora, bonheur yawe ni wewe uyiha. Niwizere umunezero wawe kukura ku bandi, ni wewe d'abord wiho umunezero hama abandi bakaza kongereza. Ariko biri hafi kumva ko ushaka ko umuntu muri kumwe akunezereza. Ego. Sesa kintu fevrier nivyo bituma tugira ubuzima buryoshe. Ego rero iyo ubonye umuntu mukundana bonye yawe atari priorité akama umenga ibintu byose bikugira kugira wowe yinezereze me wewe ntune ntakunezereze na gatoyi man trasa uwo muntu harimo point d'interrogation. Ica kabiri ntibigira bashaka ko mumarana umwanya bama bari busy bari mu bintu byiwabo urabibona ni byiza gukora jari relation nagiyemo hama umuntu ngamubwira ati he none VP ko umenga umenga nturi kuravuga umenga uri quiet ukuntu akacambira ngo eh ngo shaka none sinkore aho rero cyubaze kibanze nta gukunda umuntu agukunda naha bari korakora naha bari koragira iki aragerageza akaguha umwanya uwari umwanya ukwiriye sinaguma tanga ama excuse ndiko ndakora cyane kugira shobore gushika kuri iki dushobora gufonda une belle une bonne famille oui ni vyiza ntituri ko turinsista ngo abantu nibakore umuntu arashobora gukora ariko minsi yose yamari korakora ntaguha umwanya ebana aho ni wiruke kubera umuntu agukunda nubwo nawe buze ava araguha umwanya ukwiriye nataba ufise arawurondera ese ugasanga umuntu mugende umuntu muri kumwe yamari busy réellement kuvya kazime ahejeje akazi akaguha umwanya nivyo ni sawa urashobora kwinjoya ingo umwanya uri wenyene ukawinjoya inga hama ukamurindira atashe mukavugana me yamari busy muho aho rero ni danger cya gatatu baba bashaka ko relation yanyu iba secret. Sindiko ndavuga ngo kuja kuri social media cyane kari abantu nka Jesse ngo ndakwararaza ama relation ndimo kuri social media oya ndabyanga cyane ariko umuntu ukunda ntubugize ntugira isoni ryo kuvugisha abagenzi biwe ryo ko abagenzi baba bamenya uwo muri kumwe oyaha rero iyo ubonye umuntu aguma ashaka ko mubonana ahantu hinyegeje muri babiri ntihagire umugenzi biwe akumenya muho nibibaza ikibazo ni kubera iki kubereka tinya kwana kumenya umuntu agukunda abashaka no gukomisi yose avuga ati jewe uyu muntu ndamukunda mwabibonye kuko niko umutima waba wisanta rero ubonye umuntu ashaka kunyegeza adashaka kukwereka abagenzi canke urabibona canke adashaka ko abagenzi bawe bamumenya aho niyo ibaza ikibazo hama naho aga plus agushize kuri social media naho naga plus man tumenya ati aha narashitse ni gwanje ni poropati ica kane bakubwira ibintu bitaroranye les histoires sont inconsistantes uno munsi arakubwira ati yewe babe urumva ejo nzosohoka n'abagenzi banje tuje kunywa nananana tuzoja Havana ibiki n'ibiki n'ibiki hama bwacu kuzima ati hewe erega ejo akubwira indi histoire yabaye alors que we yari yakubwiye ko bazogenda kunywa n'abagenzi akaca akubwira indi histoire peut-être yabwiye ati bazoja muri Havana akaca akubwira ati he urazi ko ejo ngo ngene ingozi byagenze urabyumva cyangwa ariko arakubwira ibintu wagerageza kumva umenga ya quelque chose qui n'est pas hein leurs histoires sont incohérentes aho rero mu ugura amaso ariko arakubesha quelque part iyo ni signe y'ukubesha nuvuga yuko arabesha tellement que atamenya n'ibyo yabeshe kugira ashobore kubandanya avuga iyo histoire umuntu agukunda akubwiza ukuri no matter what ahagiye ibyo agiyemo niki so kuvuga ngo ategereza kuguha rapport no ntategereza kuguha rapport ivyo ni ibintu biri personnel gutanga rapport canke ariko ntakubesha akubwiye ati ibintu bimeze ukunuku nuku ejo dogusubiramo ibintu bimeze ukunuku nuku nakubwiye ati ibintu bimeze uku hama ejo akabwira ibindi bintu question mark mu rukundo tuzo twizeye gukundwa kubwiza ukuri iyo rero hatangiye kubamo ibintu by'ububeshi ni ikintu kibabaza cyane kandi ni ikintu gishobora kudetruiza no pas seulement relation nawe ubwawe ugasanga usigaye ukizera abantu yego rero mube vigilant. Icya gatanu ntiwibona mu maproje afisi ntiwibona dans ses plans no uri nulle part iyo umuntu agukunda aba ashaka kumva kumenga ashaka ko ibintu byose mubisangira utari uri kura urateba aba ashaka kuyumva umenga yo gusuni kugatera imbere mwese mugaterera imbere hamwe iyo rero ubonye yuko umuntu muri kumwe abaye ubuzima bwiwe ibyiwa watacha bivuze ko urumva you do you I do me aho rero bibaza ikibazo kimwe kuko umuntu agukunda by'ukuri uri sa raison de vivre abashaka ko byose mubikorera hamwe byose mutera imbere na mutamukora mu kazi kamwe usanga ari ibintu abashaka ko muterera imbere hamwe kandi arakubwira ati jewe muri kazoza ndakubona uri ngaha ndakubona turi kumwe muri kazoza nifuza ko twogira ibi nibi 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 none twabikora gute bwira tubishike ko nimba ukibona mu maplan y'umuntu muri kumwe no kuva ko soit uri temporaire uri umuntu nyene bavuga ati ah uyu ni umwanya nyene urabona ya kwica umwanya canke bariko baraguprofita. Icya gatandatu ni wowe wamuri kurasakrifia ego ni wowe wamuri kuratanga ibintu ni wowe uri kuratanga umwanya ni wowe wamuri kura uradepensa ama energy urumva umenga byose kugira urukundo rubeho kugira urukundo rwanyu rubandanye ni wowe utegereza kugira my fort ugiye undi ntategereza kugira my fort mu bintu byose kwaba ari kumuvugisha kwaba ari financièrement kwaba ari émotionnellement même les téléphones les appels hari mu rusanga ariwe yama telefone wundi nawe atamutelefone aho rero ibyo bintu ntibibaho nibi aho cumenya yuko from hari kibazo kuko relation ni yababiri relation ntabwo ari way imwe relation ni way zibiri give do me I do you nimba atari uko ugasanga niwe wamuri kuragira my fort aho rero hari ikibazo gikomeye cyane ni uwo muntu muri kumwe ntabwo ukunda by'ukuri oya niwe w'umukunda c'est toi qui aimes cette personne kandi mu nyuma iyo relation ntabwo izobiri kwiraca uzosanga wa mubabaye umutima wababaye urukundo rurari kugira abantu baryoherwe tanke ubwo rukundo rukubabaza sabedie ke wewe ni wowe ukunda ujya wundi ntagukunda ikindwi bakubera abantu beza iyo bagukeneye gusa iyo bakeneye ko ari cubaha ukaza wumva bakeneye amayinite oh bebe ndagukunda urabizi urashobora kundongera amayinite y'igihumbi hama wasubira ku mutelefoni agati ah nawe uri kurangora nta mwanya mfise ndi ku kazi nawe kwari kuguma widoga kwari kuguma widodomba yarahejeje kukubwira ko ari bizi ko urumva uri kuramugora navuga ati yo bebe ndiko ndamugora reka nihangane ukaza wumva asubiye kugutelefona akubwira oh bebe ndashonje niwe ntari uretse ko ndagukunda numva meze nabi ubwo rukundo ruvuye iyo akeneye akanoti ni ndagukunda iyo atakeneye akanoti ubusa nk'akanuka rero wibaze neza mo hari ikibazo gikomeye cyane urukundo nyago rujyana no gutanga umuntu agukunda naho iyo ari umukobwa agukunda araguha umuhungu agukunda araguha naho iyo badasa umwanya ari aragerageza akigora kuri icyo kintu cyose azi ko gishobora kugufasha gutera imbere cyangwa akagerageza kuguha icyo kintu cyose afise wowe udafise niko urukundo rumeze urukundo ntibaruforsa rero nawe nimba ubona ke wa muri kuratanga uratanga ntiwibaze nawe ntiwibaze kubera iki kandi uwo muntu nimba ubona ko umuntu muri kumwe yamakurondera gusa kubera akeneye swate kubera akeneye amahera swate kubera akeneye urabibona nawe swate kubera akeneye ibindi icyo umukorera aho shira ko kabaza relation ya babiri ego relation ya wewe wenyine si wowe umutanga nawe urahabwa nani nturi sur yaho uri placé mu buzima bw'uwo muntu iyo utazi neza aho uri placé mu buzima bwabo ni ikintu cerekana yuko peut-être tu n'es pas aussi important que ça ego ntabwo uri umuntu ari très important rero ni wibaze nawe ati ndihe mu buzima bw'uwo muntu est-ce que je suis aussi important est-ce que muri imyaka iri imbere tuzoba turi kumwe ou bien peut-être nawe urashobora kuba ushaka kwikinira mbere utari kurakina ni wibaze icyo kibazo ou bien peut-être murakeneye conversation kugira muvugane mumenye aho umwe wese ari place mu buzima bw'uwundi ego kugira mumenye ingene mwavansa dans le futur sino nimba ubona biri uko ni wibaze ikibazo ni foka ariyo hari ikintu gikwiye gukorwa kugira umenye iyo muriko muraca umuti kuri icyo kibazo ni ukuyaga kugira umenye neza ibiriko biraba kugira umenye neza ivyo uri kuri ivyo urimwo iki cenda kandi gikenewe cyane uko wiyumva tense and star ama Esther ariko arakurunkira ama red flags urumva urabona ibintu ukavuga ati eh ibi bintu birababaje ibi bintu nibibaho naho kwago muri ngaho wicaye tense and star no trompe jamais uko wiyumva wiyumvise ko ariko baragutrompa cyangwa wiyumvise ko ubuza amahoro ari ikintu kitagenda neza haba ari ikintu kitagenda neza Nuzo kugira wibesha uvuga ati oh no ça va aller mon ami you so right hari kintu kitagenda neza rero nuwiyumvire neza niki kitagenda neza fatikaye wandike wandike mise se habaye kintu kitakunezereza ucandike 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 hama wige neza nimba iyo relation iri kurakuzanira bonheur cyangwa malheur kuko ikintu gikeneye mu buzima nukuryoherwa rero utaryohewe hama ari ama red flags bisigura yuko hari kibazo rero niwiyumvire neza I am a red flags ava kuki est-ce que je me trompe réellement cyane hari wikibazo byukuri icumi abagenzi bawe n'umuryango wawe nibakunda uwo muntu ego rimwe na rimwe abantu barashobora kubona ibintu twebwe tudashobora kubona ego nitsiko ndavuga ibintu by'iwacu gusanga muva mu miryango itarimwe cyane iki oya mu ngeso bavuga ati urya murasinge sombi urya munara trompa urya muramenye twite wowe kavuga ati oya muramubeshera oya muramubeshera me ari bindi abagufi famiye urashobora kumwanka kubera peut-être ari bindi bintu mudasangiye cyane iki messi non si ça vient sur ingene umuntu yifata ingene umuntu ameze ingene ingeso bakavuga ati uwo muntu bahange umvirize burya ari ibintu babona wewe utabona rero nawe icara uwo muntu muri kumwe murabire un peu loin umwiheze neza kuko rimwe na rimwe kenshi usanga bafise raison abantu yari benshi bakubwira ikintu kimwe rimwe na rimwe haba harimo ukuri kurimo me ari umwe harimo arashaka kugira par jalousie ou bien par préférence ahore niho ugati ah it's okay urumva ariko rimwe na rimwe birakenewe kumviriza abantu Hari ibintu byinshi dushobora kubona kubera uri mu rukundo. Urukundo rukugira impumyi. Yego cyane. Ndabifurije kuronka abantu mukunda nabo babakunda. Mube aho mukunzwe mwumve uburyohe bw'isi butamu bwa dunia. Kuko urukundo ruraryoshe cyane kandi iyo rumeze nabi rurabiha cyane. Rero namwe ndabifurije kuronka uruyoshe apana urubishe. Anatanda mumenye ko ndabakunda cyane. Bisous bisous muheta gigwe bye mimi ni je waundi ndachagukunda kwa kundi mimi ni je waundi umutimura kunyishuza shenge agatima karadunda